This is 19th. This is 19th. Amiri Pro.
MA Production.
Let's go. Samaria ba fake MCs microphone irabaturira didi twiri toboro dashobora kuniga didi buye ishinzu komye tanyikanyiga umviriza ku radio mpeze nkurabiri bistari yigica undondeye bakurangire hip hop ngihindu yigihe amiri kubita bidi kumba buri bire nabagwayi bakire abatamira batoneka muziki nkora kugaruka ninkuboneka duta volume kushikaho bitagishoboka shira mu mutuka n'amapina shika toboka Tira, pipiki, ngutware, tira, muziki, tuharare, ungira, umuriki, tuharare, tira, muziki, tuharare. Nibyo kururiri byindiri biba yanditse, mugabo yanditse n'ubugiro yirangize. Bivugira kuvinuja mu buseruko kira tuserukira co gituma bayikunduko nta witohe mubwira hari utayikunduko ko bayitamba hose muri boite be no mu rugo bifasha abategetsi gushika ku mirimo ego radio mu mudugu ibiriyo benshi ngaha kuririmba babigize indahiro umuziki n'igitoro twebwe twatse umuriro nimupfukamire imana no muzihaga imvura kuko umuriro watse kandi wujuje umukura Amatika bashaka kwinjira barariha Abami mu muziki bashitse bashajije Bazananye nabo bose bama babafashije Microphone mu ntoki amajambo aracira Munezero ni wose amahera bamushira Mwanya n'umwanya bakaguma babwira Kibuga kiba gito canga kubabwira Na waguma babwira amatara akabamurika Bafrizika dumya zigakwa guturika Runaho mwese murindiri yiki Nimuze ndabatware dukirimba c'umuziki